ila wewe pia una maiksi wako. Kwa hiyo siku akitokea waje wakufuate, mimi ndo nianzishe drama na nikuache.
I don't know, but at least I'm not promising you kuwa utawaona, au tuseme mimi nikiwaona I won't be able to like control myself or handle the situation. So nakuomba niache, niondoke, wewe waite watu wako, if you want you can even do the reunion.
Nelly, this is childish.
Childish?
Yes, wewe unadhani mimi siwezi kufanya kama unavyofanya wewe? Do you want me to show you my tantrums? Huh?
Abi, stop!
No, I will not.
Abi, what's wrong with you?
Unakwama wapi? Eh? Naomba uvae hii hapa na mimi naenda kuvaa tuondoke.
Abi, what do you want from me?
Uendelea kunisikiliza hivyo nikikwambia kitu unafanya, nikisikiliza hivyo. Hii kitu gani?
Jibi, asante na shukuru. Nashukuru sana.
Sawa, lakini sitaki kusikia mtu yote anafahamu kwamba nimekukabidhi pesa.
Hapana, na mimi siwezi kuwaambia.
Please, unaweza kwenda.
Huba, 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 Hu